Oman Fonfrey Yemra, 1978 Men's Boutique and Traditional Wear, and a free nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi awuko di hene anase akonfo mpo se woba 1978 Men's Boutique eye kente nananom entoma etutu eguso edeko eye de ade eye ajefro kente papa bi ade ko dwabo ase ope ahenema ope frugu ope niche ope chachao anase ope aba ahema duku ade bobo wonsa entoma ube frake nte papa bia ube tu agu suwa dia. Ede, eye 1978 Men's Boutique. Location no ewo edum. Yebe in Access Bank. Bomade na bra. Na enye medija. Na unu muda. Wait me a fray wo 0265188889. 1978 Men's Boutique. Wase seye na nanuma fadia dia. Aha. Ena ube nyana moroso.
Adeshimama ya mubibi ya kwaba, ema mwenye na mwati nase. Aha, eye Nyansapo TV. Mekase Nyansapo ha, nuwa jimesose ya sanino bajwime. Ene, eye daso nkua chwedi ya mpongwadi ya cheye. Se uhunu ya fidye isuwa, ya mamrani ya manie eni edane di, diya ya hensamu, CAC, eni diya yetu, chese. Atina mkunya, eni bibi ya fa mamrani hundi ya, ya buon hunde wewe ya fidye iso. Ema monsu masate. Midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ene ebu yaketem chinchini kumase monten so no yaba okunini binchen ya yepese ene ne bedi enkomo onhwe ensem bi wo ho a ewo asanteman mu ha ebinum ka se ahemfo asum ewa ahemfie kura na nyom nyina na enim omo ebi kura nim bi nso omu ni omu din obu akura wo hu na enim ana abe hu ne se eyi se ewo ni yakon wo yo hene nanso onyame ada woma yenya panimpa bia ono betumi aboa ye ema ahemfo a wo mu ewo asantemem wo makye ewo adware so e mafei wo mu so a eba ahemfie besom ebi eye abrempon ene amanhene obeboa ye nafei yenso yenye ho ntiasie e mamko ne chena mna kwaba na afei wo no ankasa ena ne ho adi ohene memwa kwaba
Mejo swe bro
apumboko de
yepa
ebi ana enene da obi ehwe wonene da dikan obi hwe wada ma enha na bebo de
yo medinu de ene osaibons safo kantanka na edinu hwa ewa ndidudu ono a efrem teacher kantanka
teacher kantanka yetini din ya fidie so manansen kura beto abonten se mse unkasa ye biye abante bi chastela se wako oni BBC for teacher na okwakasa ye no asem na ye ken
sa na de akodru ni se mpempi unim se nsentro ejuma no se wo ya na obi pe bibi bone abata ho de onye ye kura yetimi de bebata ho se be ya ohun be tan nti eno na sese me hu se nkrofo bi afi ase se omo pese omo ye nti ono no BBC e be ye mi interview omo de ogina omo ne magana no na obe mi interview obe mi interview no e na obusa me juma mi die
Ewasanti
me na me kaje nze mesum manjia nti no anu no no de akwakwa hye median no se me na me kasa ma osante ne ya men kan bi bia sa nti eno na nkrofo nzo asomua
aha na chesese nkomo no no di ye no ya de se ya se bi a de onye ne bi bank odin na abata ho Any teacher, chere ye, would deep brepa and answer, would you make dear one him fee anything?
Yo, mea dear, said ye, unim noa, teacher batter me dear honor. Teacher dear, I dear friend of you moo, eh, dear, a can't and no ma mayo. Menciana da honour ye, beer beer, ubia cocus yadier. Indiana and anum crack as a hoy university. Ubia opa disuebia suebia ewo amane amamre ene kasa muni de uben menjia ebebo ene honso yaji obi awa watu enje da ngochro yedin se me besom menjia enti mesom menjia soma mesom ni nyina no me nenam hoyi se obia onim mekura no etimi din se me som e o manje
nim se wa bodin kura ba ko ye epidemiologist
ndi me yan hwemu e o amane amamre ene abakosemmu na me ya na mpempi no ebi wo ha na twetwe aso na me konam go hunu no kura wo mu na nam de apie aha ndi sa
na wo de na koye Brunisi, you fish it out.
Being shed and gas, koye we. Namakoye. Near chicken, grofuasono, and some beer, ha, na, mako faba. Na, history, no. In Chichemu womb. His answer, history, I mean, and I identify him some hontino. Nakoye said, Monakika history, a cousin Monakika history, and no chit say, I him some. And Peninsula. Monarchical history. Anna, me sign a teacher, and so mature a teacher for our Mochiran Gorade, and also teacher Ochiran Gora, Ochre, a teacher for Adian, a pedagogist. In teenagers, a honso so Adian. Anna, a cubin's war, ya, ya in rabbi and sana, ya ya de persia. And also Asante Mai Community Foundation. Juma Edien is a Mantemu Bia Fua Ompese, Wonmu, Aya or Made, School Davis Wapa, Yania Yankee and Humbuni and Coboso, Yan Chambai, a Dambia Buaha, Yania Yankee and Humbu, Yabro no sooner walk. And no, and no, you crew, a friend Asante Mai Community Foundation. It is a we can't be in for no, indeed, we see you. What is Aunt Maya and Chresse? Sebe, and you for Naso Mame. As Aunt Maya and Chresse, I dare you for Aunt Maya.
Wow. Any teacher, Monuco, no question me. When children, we are Mumpa, Midis will be so over here and say, eh, any opening in the mood, and say, baby, pursue, monsieur, Mammy dear, me to me a cassette, Menya home. Life story, biography, what to me the Amaya Neahwe, would you me the Ahodu?
Degree, Cassiapa, a war in Central Jumamu, yet Okoda prison, and answer Okoeza, Nina, my
I would say, teacher Kantanka, pedagogist, Wachirim Ama, Matias, ye, Obi or Chiracher for Adia, and more so Cochirim of Radia, or Nunene, Yenyan Renino, Ebidi and Como. I mean, can we say? Yonkomo die no ene e fa ahemfo ho esa ne se ye wo ahemfo dodo no wa santemem ha ebisum manhia ebiba ahemfie bra o hina tenase na ebinum wo ho a ye nte wo monka ye nhunu wo mu bim nanso se biebru o mote ase ye wo mo entoye na wo mo so ayete wo monka no wo mo ba ahemfie sei ni ene no ho adwuma ne ebehwe nti jibran ko ba bia se uwo twredua bi afa ne fa krataa bi ka ho na enyema ho duon kontabu a ye bebua fo mu mfie dodo o mabedi e wo mu adwa ho duo so nyina no ye besese ne nyina na ye hunu wo mu a e ba ya che ene mpo wo mu omuguso etiasie enti jebre na ene ye ntumum e ye nyansa po tv medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa teacher ye mfan fran hemfo no e wo hwa wahemfo ache pa ewo omodwaso asantememu no bobo bi mehwade yenkoh
yo mpembi yakasa asantemaya yana ngrofo yemfo mso kwbinse Ashanti region. Ashanti region no de aban ehia watoto ya odi ebu ne mai. Na ye Ashanti region. Na ye ka Ashanti mai de a ene regions be se enum mu na Ashanti ma no kura. Nti asema ye kan nye Ashanti region asem. Ye ka Ashanti mai asem. Nti nipa no betumi abo e wo Bono region. Wait me abo Bono East. Wait me abo Ahafo. Wait me abo Eastern region. Na anasa Ashanti region.
Nti we dey ye kana him fo a wo mo Ashanti wo mo mache no.
Wo mo mache no. Sebe ebinum eburu mfie de otwe. E de ko bie mfie de okono anasa bi kura abura de okono. Ya won matena konwa no so nyem fie a wadi
nyem fie a wadi otena konwa no so no 80 years
ha bro ye fa ayi kenya ase e wa hafo aha kenya ase wa hafo aha ndi hafo kenya ase na yemiu no ndi ya o mota afre ba ko kenya ase number 1 na ba ko so ye kenya ase number 2 nyina bo ebom kuro ba ko aye no ho kuro ba ko so enyemfo akase yemiu no na o amanyine na Kenya se number 2 no na ohina ho no wadi mfie adu okono wa konwa no so
90 years
ha ya ne din ni ode ne ho daako nsia abebio Kenya se number 2 man hina no no wadi mfie adu okono wa konwa no so
mate dade de ode ne ho dade akon aha mate
ye befa ya o man hina o people so a ono so nana Buama Kusi ya otoso 9 kwabi nana Buama kwabi ya otoso 9 ono so wadi mfie adunum baako
51 years
ewo akonwa no so
teacher ma yenko ni sei mfie adukono no a de wadi mfie adukono no enye ni mfie eye obetena akonwa no so osoaye se wo ye heneman hene no 90 years producer bo ame na teacher ebo wa no obi edin kura ya bo no obi nim teacher obo beposo nana bo amakwabi the fourth and I said the otoso 9 ono de ye 51 years ana nyansapo ye pese ye niema ye ye nyina ho tewo na afi uhunu se sei ne ye pache obo akura din no ya bo no onim ti producer bo ame na ye mfa beposo manhene ne video ne ntoso no wo mo hwe nyina nso ntumi hunu ohene kura ye kan nasem ja yenko de toso mi no
yo de toso abie mo awon so wa chere wa komya no so eye nana ifa apenting ya bompata manene Ashanti achim bompata onon so dimfie aduo aduana nwotwe e wa komya no so
e wa komya no so producer bo ame na yemfa bompata manene busu ayenko hwe bompata manene onon so video no emra
afi prof ore ayemfo no nyina na onon so wodi pa professor and the professor ononso eba hanomo ebia ononso ewa hanomo
professor nono professor ena eyilitia ononso chiaba nana ifa apenten Ashanti achim bompata mine professor nono wabi yipa ah wenye ni pato asa enya hini mkwa ni mumu engume mwono eni mindi mwonsono abone ma nana ifa apente Ashanti achim bompata mahini wana sisi ya wachacha nwoshe mahini ya fadia na efi yipa akonwa jese edom ajitri ajitrada na wumu edine chia woje entia edi eba entumanu tuntum kufo ena wumu se wachia nisisi ya nabote nwono afina professor ifa apente ya Ashanti achim bompata mine waba abetna sie ewo hono kama
yo efiniswa ba konso a ono so a chepa wadi mfie aduananum eyamfo manhene ya ne din ne nana ansa aduba
nansa aduba
ha no odi mfie adua nanum e wa kwa no so
a producer wo videos no nyina te abusia yankohwe yamfo man hene ono so e de 45 years ya wadi wa kunya no so yankohwe no video mra
asida pa na mde mamo semme ene sabe onyankopɔ ma metra akonya so wo yamfo ai menya mfie aduanan enu ya minko na medana se ebe nti na mensemu nya se obi abɔ mpaya omo mpaya no mfada nyame ase e mame na omo ya twa dwuma ebetimi ato aso no kama mfa mayamfo ma ne yamfo ni panyina na gana di panyina obiara yili ebe sha be bia no yanka se onyame na aye
Meka ka ho ye dwaben man ne nana otuo sereboo ana se dasebre otuo sereboo ohine bia nana ni ona dasebre otuo sereboo odi mfie aduonum ene miensa ewo akomwa no so
aduonum miensa 53 years producer bua me ne nkohwe dasebre otuo sereboo the second as a video number grab him mind
Club one ya kroma wo to asrebu aya so so dade ekodi aninsam wo mriki sia yantimi ano ani afren wasamampo asia na bredane ya pim one ya sanwo asia dukata bre wodi asempa ne atre wo na na wo pemem okotira nyire aya buapo What's that saying? It has a bread to a cerebral.
Then an hour or two cerebral. Drabbing, my honey, and no. Drabbing, my honey, and no. But you can say, Mr. No Nonsense. A son said, Why your my honey back? What did Kaya mean? What's it? Send a crew on mono. Mamma, you send the unfam, crata, some franca, francavia, and famu bohonomo. What did you crew me? And unty, who called Drabbia? E kan kura meti nyakasa santene mu ha de mu fe yi pa no pempana ne ma ne ade nya asem keto akura kuro no nyina asphalt hu fi se de kuro no monte so ka akura nyina basabasa e ma re mfi se council of state wono ena woye wono bujum treni e wo hono no
teacher
yo ye ko bie mu a mampon yene da sebre osebo nzo otosu mie no wono nzo adi mfi aduonu nwotwe ewo akonya no so
adionu enwotwe 28 no da sebre osei bonsu asante mampon hene producer beboye na yakohwe ono so video na ba teacher de ntia ye ne sane se ye pese obi e hunu se ohene ko a ye kana sem no onie obu wate din so bi kura woni mu no da aha eno tia wadama ye nko de to aso
mampon kontonchi ebo ehia kuma nana ene ene wo mu ono no tigete sika akunya so da sebre osebo nsu ono so na yini tia wo benyi mampon man hene no no e mare mfi say basan tia hinwe mu a opemso ni wode a ene na second in command wono ene dasebre osebu for the banner man man do you take dete akonya so we the golden stool e wasante man ya eso e wo wiase nyina do you take dete akonya so silver stool e ye ye nana da sebere wo sebunsu mampon man hene one way ni tie a watwetwe e dia toso no ene nana afa ne ho setete I say sebo enguma egulu kom enye sa ayese eye sebo nguma ankasa ena ne kom wade ne ntuma ntuntum wono aba bechia ye rwa jono jikum kufu osisi anu achese nani abre so we na boti na tuntum mekobubum aya ahaban enso ewu mu a ni nyina eye enibre ena echre kom wade ne ye tuntum ye husa ntuntum ye wum ne ntuma no no tuntum pa ena afi kuntunku nipa nya asemketoa ena ye husa ntuntuye ebububu mu a ne nsa ehu nkapo die busu apanyini mintime nkai achere se oyo man hina na konwa no no so sabie ku sabie ko nte enye asemketa eno ene duru bebia na ibinom pese omodo omototo opunso ne woti okrawie okrawie ene obrawie nwoma so a ne nkrofo e ka se na umpo mampo hini mpo woto no na kampese sikadwa na emu ye rada asebre osebu nsu enso eno no opanyinsu di ade wo mampo no ache yie pa a enya asemketa ade baako omanfo de ka no ene wono so ben a waben ene ebrofo de wona nansen wo kire yensen trofo e ma ihu se e ka no fora na yen ka no se forum sadi e ka no na na ano ate e wo brofo kasem ene twi kasem na dase bro se bu nsu de wo te gete akonya so ena e ko yi dase bre na ababet na se medical ka kire wo se oba asante mem hanma wi akonya a eye skedwa eni saso firi hono ma akonya we aso yie pa eno ene ye gete akonya silver stew a enye asenketoa da sebre wo sebo nsu ene wo tesa akonya no so ekoba ne sei ekoba ne sei eye nkodin a nananom ano omo wo mampon wo sabra na asante kokon ekosa wo muti mudi adankra ye mu etisi mu otime kon ye boaye ewo enkodin mu no eno ne nam so ema otumfo satem wodi abaso bodi a eye dwita akonwa no no e de mama mpon manye ema eni na konwa ne eso e bai tresa ye
moa manson kwanta ehne
yenye manson kwanta
manson kwanta nana bikusi apia oronzo di bro mfia duanan etwa mu duanan
obru 40 years
wadi akonwa no bro mfia duanan
na producer boye ye na yenkohwe manso nkwanta manhene so e video no emra ebia na onimu no enti hwe said you sit here
I am not a man.
ba ya kukofu hene onso so nana ai ana berima ya omumrane no ehia pa berima ofe kosi ofe kwesi okojesuo otoso mienu onso adi mfie adionunum ewa kunyano so
55
the adionu
25
omo aya cheche ni bi na mebobo no bi wo kra na wa cheche sanso ni embo ni din and ye mekaye
ena mebobo no yeah ebusi anko hwe bema ofe kwesi okoji esu nso video numra nti oso
di abofo mi se in years na se di eja no apuno bo na ya ji ya ti o ti pe ya fui awo dia islam ka kun ko bo o fa mani o ti fu na ba ko so en ko bo ni papa mani u si as na ba ko so ko bo ni papa na mani wo abre ni si nyam ni ni super ni ko e ko ba e as my idea bo ma ka so ti e ya se ni se ti mo mo ni go na de ti ri e wa re da chi me ma ko tell so gazi hey afan I give you a sound of I could do that with myself. You see that? It won't be the mountain. I'm going to be here. I think that the woman is there. A deep and profound tree. Massy, a deep and profound tree. Damn, a dying, see them. I do know, I'm profound, and Pienia, I'm performing as I'm. Eba tu oba lo se awu aka no ye jo ko mo we no
tije
yo biem so ne tepa hene onon so nana edu sei atwenewa ampem atwenewa ampem onzo di mfi edu nunnum yes enche bi aha bosume aye besimu we ko na wie na di besimu be obedi nimfi edu nunnum aha ono so
abusa yen hwe tepa tepa man hene so e video mra na yen to so
na na bi sei actually one pin tepa man hene e na wa yidi tia wo ba ni ya ka tepa ka na so no obi won ma na bra wo hwe di kan ni tepa man hene e na ne man hema wa akonya se di medi bia no wo mo egbo fufuo mu na wo mo de ba en fa ho eni afade a open so de beto se eno e na won mo yo ana se a fashion kro anasid medie no na husu ni nyina e ya bakwasem a echechira ya kana onyansa poso aka obetimi ahwehwe ya transfer di hon koma akire mu se eya bosom kase friend se bane mo a wode bo asanteman ene efi obesi nde se abaso bodi e de ma wo bo ya nana e bi sei atwe wampem e bae no wo to aso a wo ye ne kama enti oman hene bane bosom kase no ena bo se eso obi no konfo no ena mo se itin ni ni ibisi ha ye ni pon esisi mu esa na wo ba no a kire ye esisi ni so no so no e yi fita na no ena watro chi ni mu se wansisi waso a untumi mu mai wansisi waso a untumi mu mai e ye kasa bebu a emudo yi pa ne mu pi tepa mai ni na na di sei atwe
kwa together with the provinces love Professor Ellis Owusu Dabo. The registrar at KNUST. And other officials of KNUST here to pay courtesies and homage to the King of Ashanti. Thank you.
yɛkɔ bio mu a nana ɔkɔforoboɔ yagye ya ɔtɔso mmienu mmem ɔno nso adi mfie aduasanan ɛwɔ akonnwa no so
34 years mmem hene video wɔ ha abusua yɛnkɔ hwɛ mmra na tigya ntoa so ma
sign e wo bi mpasaso ono nso adi mfie aduasa baako ya one nana tebiri jansa ya otoso mienu
mpasaso kine ono nso video ho ya ono nso video ho pacho yen kwohwe mra
nana tebiri jansa mpasaso number 2 o man hene ono ena oyinitia wo bedwa bonus ni abeshe mu kina amen ne Get me a fifth of Pasaso number 2 na natabiri jansan no ono ena ba ba gina kunya no hintintin gramu pa eni fi ni ko eni mu nenso ahofe ne ni ama ene adenya asempeto a na na ena abetena se ampanyifo e ma no akwaba ewo ehon ono ne man hima ena etinje oba hima kokko
kan e ma nso aya hima onu mu nso obi ti se
enya ba mi no bi kura ye
bepo so hima ono adi mfie aduokono ewa akonwa no so bepo so hima na sede ye kanu ye be sheda ko omo na so na yakugusa omo anu masem ama omo aka di omo dinyase hima ono so adi mfie aduasa num ewa akonwa no
so sese ye nya hima ne mie no e ticha ye hwe omo omo videos mra 90 years
Oh!
ena 35 years ehwe mo video so nmra na yento aso
mekase meka ade beche masem nyina ne se meda nyankopon ase meda skadwa ase da aduana nkonwa kase ananom a ekonkodene emma denyase ebeye denyase ananom meda omu nyina ase ya me form currency ye ya mesanda ina na opokuware na asante hene ene na asante hema na na efia ko bi otosumie no mediyo meyesutio makonya bekosu nyina efapem afutupa na na asante hema na efia ko bi de mame ama na ama kone du nso abetoaso ene na asante hene na na osetutu a otosumie no omo epaibo pa ene omo futupa ene ni nyina ama meti sene metie se menya 35 years ana se mfia du asanu mu a enye menko a ye ewrade ene nananom ene denyasman ahohoma etwa denyasman ehia na nampenya mu abedi akon esi okoise etie da chese apenya mehima ne nananom ehia etwa omen ho ehia omo ho ompa a omo de ta mechi ewia na jo de siom ejije me ababa asuma de yepa minishia meka mfia de asa enum eye ekwan tentene ena metwa enye izi anase enye ha emu sem ne de emu challenges and some be brain na ewo mu drumre bia na maye bakofo mpanyini nyina ko nanso sade na naduani me ofa ofre me kachira mi se me mefa me nananu maso na me meboa no na yimu denyas mainti die bebe bia se ene odo opepa denyas man wo don ene mache e o man na ye ne ye se mi hwe se papo bonio ademo ese mehwe na metutu neema ana opoku ware edime kwachire no eye 8 August 1989 na small kind se abrewa so waketwa first na ye di ade a neema bebre ho ene de udi ade a obesum man na o man so aso ana fia ko bi kan sa ne chere me sasuwa wa bei ya butre mo den mo ya na eso wontu me nko bra watena wona nanom akonyasu so ka se areho odi tu ho ade so a se be wado me ho nti papo wanio de fa wanito nananom na hwe de nyame beye anan futu pa ani se de no si jeje me so akrokro me nti anan ne me te sadia me tie mfia duasa enum
yenya ahemfo beyese edu ya womu ache ewo asante memu ombedi akonwa no ena yenya ahema no so be mienu aka ho atachire de yemti ya yeye we nyina na se yehunu se ebimu ba ahemfi ache ebimu sum ya che nanso se yebetumi aka se yewo ntwere ye bia na niamma bia yakuchire guho se ohini asumasi nimfia wadie ni oba da sei na yesi ni sesi nti de ye nyina no ebrepem no ena di ka ten ho no ye be ko mu nyina na so na yakwa ko hwebra wo mu so aye ni akonwa no hu abakwasem ne de wo mu abaye nyina e wa akonwa no so nanso mami misa ahemfo abobo din nyina wo mu nyina da sosom e wa ahemfie
obia tiase ne mo mu bi ho anyine wo hwe de wadi mfie adu okono ya oban ne be ma ni nyina anya dia omu timi ba ahimfie se de na omba kane no enti omu ho omu di omu hene de e wo omu ahimfie ene omu krom
enti eno no ebetimi akoba se ontumi ma mesum ni mfie ni nti no mo betu obi amana ba ana amamrem de nyen sa
da bi amamrem nyina ne se nananom ahyehye nkonwa no se ohini ni wa we na ho di ho no kura nsu ni wa di otoso ene ho nti se be hwa osande ne ankasa etu no toa odi na chi jama mponye ne e wo sante mam ene kuma se mam nsu odi ni chi ja bantema na ene nti onfa obi nkotana na naso se mini ho a we na otemenaso ne sa otemenaso no eno de ye se enyimfo binum na o mafa ne se mintimi nko ba bi dia ene ye na obi ntra me nchen se bia obi besra me kra no a ne obebusa kwan so ne ade ade no ono eno ono ntra me menaso sa na o mofre no ma ne otu naso no ka hu se o nsa enchire obi a
wa na
ona wo sa ye enti se nananom ko ai asetna ni oti ona aso no o mahobi oba obi kura oje na konwa wa akire na watie bi na emu wonti mi metena dwom se one manhene ya ai abrempon aso aya akire o manhena sebe wonti apono wonu ono de otene na aso no ena e babe ye na ho manhene enti no otene na aso na aso no de eye
aye as a sembi e wo keke bi nchada emu nchada nye duru sa
enti no osande ni ni wa odina chija mampo hene se mampo hene kura nsu ni wa
nsu odi odina chija
eno na ko adanse odina chija adanse enti adanse hene na toso yemvanze miansa sande hene mampo hene adanse hene
enti na ni pese
eno pa ho a obakuma se nsu a eno nsu bantuma oni ho a asafo so enti sana manyina no so ahyehye wo mode oniwo a kontihine na wo ho o manyine ni wo a ni kontihine ene wo ho kontihine ni wo a komuhine ene wo ho akomuhine ni wo a na ekọ bia donten ana nifa sana ahyehye no enti di oti obi na so emmam kra
etwa se wo hene bia oti adwa so ba hemfie eba besom ana
se eno nti na usaye usaye se ye frowa no po ewio de suomumpo a obeba usuai yade
eno ye de usuai kire santehene anansesen
de usuai kire santehene ena usuai won suai kire santehene usuai kire omanhene no asamkro no a ena ye wode usuai kire omanhene esan be suai kire santehene eno no santehene ne de sa ayi ohene no akobata omanhene no se omoa no e woni dwumadie mu
yo enti de wadi mfie de okunin yemfa beposo manhima de yemfa no ofie de okuno ontimi manhimfie mesom na emum na himfo de woso omo ba
ono angaza di mfie oha ne nsia
106
enti di obi a wadi mfie oha ne nya ka mutna kura se beposo poso no ama obeko no yare enti omo sa no
amamre mu no omo be yeden e wose bia ne na chiame anaso obi mom ba himfie emi ehunu se wonyini nyina akra no na somfo ba anaze na himfo ba sa na oso omuye no
ti ohwe na se omo ye bobo omudi ama omo akoche a ese bia kanyase wantimi ama wo na si namu ne kontire na ba ye anaze ne na kwam na ba ye
mati bi se na mi de wantimi ama wantimi ama na na bia mi se okwo program bia na se minim se bia de wonyini na
obi enye nyina ho se de wantimi ama ebetumi aba se otukwan ha ndi enye yade nkoa ene ma wuntimi ma so ndi bi fufuro nzu antimi ama ama na wabesere kwan a obitimi bisi wanai
teacher na okan bi bi se mobi wo ho a na se ohene bi wo ho a osua kire ne man hene na owia wo soya sa kire sante hene wadama ene de ye din kuro ani ahemfo no na edi dwuma edi yenhwe san kura hodo a wo mo hene timi so a kire wo man hene na wo masan so a kire sante hene
e wehwa mampo man e da hoka kraka e fi jamaase e kopema dwira e ni nyina e mampo man na yi jamase no onu so akyere ne manhini wiya mamponyina o san ba kumase mamponyini di na chi ema no ba kumase ma na so abi so akyere sandene
eti jamase so akyere mamponyini
di o mampon mamu ho no wo ye mamponyini benkum hene
okay o she mamponyina se
sa se yi mamponyini benkum hene ne wo dia se ne na kyese eh
wo
ha o manyini ne mampon na mampon na da ho no ewo yi nkunwa kese akese ewo efijase eye mamponyini ni fa hene e na adwira eye mamponyina donte hene sa ngrofo yi nyina ma ahimfo we nim nyina wo ya brempon mamponyina brempon ya wo musu akyere mamponyini nanso abrempon no ba kon ye jamaase ne de osu akyere mamponyi wi a osan besu akyere sadehene ene se ono sadehene na de na ma mampon se onko boa wo ba dweso a edweso wo nkura kase akese pi edweso nkura ahye edweso ase ebedru aduasa na sa aduasa no no emu be se enum bi de wo no mo no osadehene abrempon ne wo mo ena odina ode wo mo abata edweso ho se omo ama edweso mpaja
chicha wetumi abo aye din no
ebi ne bonwre na nyina su tanodumase ene bonwre ena abrakaso
abrakaso ni nyina
eye eso ewo edweso ena osan omo san bi su ayire
nti wo mo na ye otumfu abrempon
esan ye edweso so abrempon nti ye wo obi wo ho no mo a ayi brembono a odie no odima osandene no osan dima o manyene bi ene wo bi nso a ono nso de ne manyene nkwa na odi ayi ne brembono ma nti ono sa no ye mfa no ma ha ma no mesuaye usua kire ne manyene wi a wo wi nti ye wo ayi adanse sei aman be se abrempon be se enso ewa adanse ya wonum sai wa da e kire adanse hine wi a adanse hine sa de wo mo ba kumase mo mbe sua kire sante hine ndi ebini dompo ase akro kire edubiase aha ndi obunu omunzu omunkro nu binu no ya eye be enso ya omunu nsu sai ewo hu wi a omusa bi so akere sante ne mo mo fa amanyini ni bi ho no ma wonu no mfa ne brempon bia ansam ma kumase e ma no mi sai o sai wo ne mpeso aso hu wi a wo wi ji se ne manyini ba ne bi obi di na chi aba
okay nti betumi akoba se bi o manyini ne ma na wonu mo ma ba
se o manyini de o ma otimi suma ne o peso o suma no
ye hwe abrempon no se ye ekoba se bi ekumase memu abrempon besomo a na wo ba wo mudwumade no etesen ebeye mpire no anan somkoro no a
o sandene de dwuma die bi na ahye wonsa se ko bo adweso hene ndi mre bia adweso hene edi ne dwuma no wo ho o ba hade a na kyese bia adweso hene na se bran besi na nan na se kumase atenase ene de unim baabi a oba sebe nyaado e bia utwam e na opese obesom a oba unim de wo nti yemfa ne se dompase eye owo adanse e na osanwo e friends e sunday na wo na dompase no ono a frini pem no oba se oba besom obetena donten oba I don't think it's for her because if it's a honor kumase no wa wo eh baby for frosa wo kumase no wo oba obedu kumase aye onim baby a otra ndi yete hu wo mokra adubi ase oba onu so ewo baby a otra oh ndi sana ni nyina ate no sande ni namfa wo mankotena ho kwa wori wo mankotena ho se bibi koso ho a wo mbeba bebona mane ndi omo no no asante mayano nsusu no amanye na manye ne no omo edika no titiru no wonu mu eba no na omo nuanom ana se omo nkonyasofo ka omo ina omde omba bo santimem nti eba sa de a wo omo nyina ahye oman num ne mom de osande ne de ma wo se omeboa wo na som no de ono osu akire wiya osaba ebi su akire osande ne se beyo na obehunu se nya odia
ene omo no omo moduru
ohinu bia de ohinu bia modu
me kan wo mu a wo mu e so ya kire wo man hen na
santi o osande ne din bata wo de omo bedu achen se be de osande ne din e mata no
eti na wo kan so aye no se wo be so ya kire ne man hene no wi abeso ya kire santi enya asem koro no ana so aye no aha de yonko na aha de yonko
de bi unze fan sai bi so ebi so man obeka santi man ho no wo wo ayi asotwe ani enkuro bia ono omoboa no mane bu na dweso man ansa na osande hene ede edweso bonwure ani ayi tanodumase ani anyinasu ekoma no ndi omude mrebi edweso hene enya asem ena bonwure anyinasu ani tanodumase edi edweso hene chi eba ahimfie omedu ya na sade ni se mo pade ai e yuso hine na nya asem ndi munu de mo boa no e wo na mamuo mu na emu munka ni nkonya sofo ho zo ndi no munko ne pamuo mu e na ndi e yuso hine ba wo de enkuru nkuru ai wo dwiso no ya ni benkum hinini ni nifa hinini na donte hinini omu na ombe tanechi amana wenya asemo a ombe ba ba boa no na mode
enye mu edum abata no mode munka ho wow chese wo mu no de omu no ye wudin e wo so omu de omu ne dweso eba emu mode emu ya aboafo
mampo hinini e de ne mampo man e ba ayi e fijase ejura apa ene omu nyina ka no ho ena ebe somba som de a ene omba ka ho aba nemum nya asem de a jamase baba bi nemum mamponyini nya asem a jamase engo jina mamponyini na chi ebise wanya asem ne santiman na nya sande ne nya asem de a ne woni santiman na nya na wo no nzo wo me ho na ve o ha
chicha sisi a wame yehu womu asantehene ade womu abata nkura hodo bi a womu bo womu woma mamum yehwe yewura kwa setena na se motenasea abrempon no ene aman hene no abrempon ni betena aman hene na chi ana womu womu bo womu tehen aman hene no so tehen
yo so wahu ahimfie asetena fekutire 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 se ya aman hene no so a aman hene nyina eshia wifiru wiswa na eko wiso enti wonu a wonya man hene no uta o man hene chi ndi ubetena na chi aboa no
te se de bia wo sante hene ne de wako se ko boa no
ubekwa ko boa no ndi wo boa obi a se na chi na abeta ndi wo ma metena ensan so se ye wo ye man hene no onya man hene amanye ne naishia
nti wo wonne ne man no man no abia se bia se mamponhene na eba na bia jamaase betena na chi a mamponhene na donten ni benkum ni
omunyina atena chi se man amanye ne naishia wo metena ni mu ebizo onya man ne
tete se wo na wo fan se yenye mfato ho ye wo a na bia apia ye oyi ahinia na se kura eba ye di abata se wo meboa wa memuo num ne bi amemi ye wonifa wo memi de memi hye wase o memi de meba besom ti apia te wachi na me matena
na chi na se amanyine na ehia de a wo onye manyine bia wo ntena nim obi aha so ndi oti otena wo manyine chi ndi ye se kosom koboa no manu nsoma oba ukoboa no ndi otena chi
obi akoro oboa obi mu twen ade ye no obi de ani mu na etwe a mu amaka nyina ma yiri ni mu
ati ha wo ati ndi mu ba sa na etena
ohine Penifosi ya kasi ya di anuasi ya. Ubi ya di anuasi biya yubi ya wanti ya si. Emu ya di besa ha nsangu. Na yonkomo ni ya betu waso. Na swadama. Ya pesa ahimfo ya bubu wa mudi ya wo. Ebi mwa chenji na ya di nyansapo. Sebi yuburu ya nye kasamfo ya nini nubia. Womo ye ahimfo. Eni ahima yiyi mwono ya di yankahon. Ya pesa womo ya bubu dini bini na so womo chene. Ya kuwa mwa semni ya kuwa mwa naso. Wadama teacher. Ma yemfa ento wani munenka sibi bichire na nano ma yese yebebu wa mwanazo.
Yo, adie biya ye biya ye sum. Yani ya yechweishi ye ya, yebo niyema deuri. Yebo nsem deuri. Yesum ni yesum. Ena, na nano ahima ni ahimfo. Ama yine, ene abrimpu njina ano. Yinjina anso, sum no ano yesum. Yesum dia, na dia epeja santimany. Yebo, yedebo santimany hon deuri. Ya bawo nasia awa watu ena abaje enti nananom nya krado se ifriha ebekwa ha ifriha ebekwa ebebe bawo monaso ahema ne ahemfo nyina
teacher mame no ase akwasem ni meni age ho pa se ne wawuram ama me ene kura ne mehuna ahemfo no bia se omotena kwa no so nte yes menim se bia omumfie bimbedi yes wodi sister se menim se dimfie menim se se ye bimumfie omodetena akonwa no mmom so no kwasem ne ne wama mene mahwefo nyina ya dwene mu aye fine ewo ahemfo awo mu ache ewo sentime mu ahine mame no ase na akonya sonko a wodi amaye ye ni sopa
nsome de mase
abusia mame ntim mu bio ema wo ahemfo a ye di wo mu ho nkomo na ye bubo wo mu din ni mfia hodo a wo mu adie no ode ne ho dade akon ansia bebio eye kenya se number 2 hene mfia du yokono ena wanya no adwa no so sanso ena nana bua ma kwabi the 4th ono ye bepo so hene ono so anya mfie aduonum enan 54 years nana opoku ampoma the 1st amwafo hene enso enye mfie no aduanan enson 47 years na na ifa apenten eye bompata ehene 48 years eno no so enya sanso na nana ansa eduba ye otoso mienu yamfo hene ono so enye mfie aduanan no enum 45 years da sibro saibonsu asante mampon hene enso wo 28 years ewa akonya no so afi bema ofe kwesi okogye asuo ya otosu mienu, onu ya kukufu hene. Onu so enye mfinshiano, eduyonu inum, ewo, eduyano so. Okufru buwa yao, ejei, ya otosu mienu, ye mimu hene. Onu so enye mfinshiano, eduyasana, 34 years. Ena afi, nana tebiri jansa, ya otosu mienu, pasaso hene. Enso enye 31 years, ewa akunyana so. Nana edu sayari wa ampim, onu ya tepa hene. Onu so enye mfinshiano, eduyonu inum, ewo, eduyano so. Ena afi, nana bikusi apia aye manso enkwanta ehine wonde wodi buru mfie aduanan said the teacher echirichi mu de chireye itise wohwa himfo nyina ya yabobo wo mu dinu a wo mu ena nyansapo kasamfoni ni ye hwese ye beko wo mu nase maako na fei enkomodie bi wo bia fa wo mu ahinsie ni wo mu mfidudu wo mu die no yetumi edi hwene nso se de ahima mienu nso ebeka ho dinyase hine dinyase Emma Hema 31 years, 35 years, Infino Eduasa, Inum, and one also Edisanso, Enna Biposo, Emma Hema, or no so actually ye pa, ya woman yina ye she, say ye beco woman as in fear do your dear, when yano natures or actually ye, Biposo, my Hema, ye beco name woman yina, a quack would dee a home and como. I will see aha, any did you medino, AC, Yan Sapoti, we now what you so say, yes, I know, by dreaming, ye dear. Amamre eni amaniye, diye fa ahiniye enho, diye fa amaniye enho, eni ebon hon de uro. Ya nimpe ni mfuwa wamu abeng, kukudame titri niye ninti na chuchu uro, eni wamu enimu de, ini shie fidye iso, na diye chase fata, se wamu kami yeti enu, yensu ye diya bre ya shafu. Midi indi asuna ba, Kofi Mensa Abrampa. Ene, yeni teacher kantanka, se diye yinina yinimu ni deni, midi ya mfreno osajefo, osayibonsu. Ena yenino edi eshia. Ya wano edi ni juma se pedagogist. Ena fenso. Uba monaki mwa nase monakika history nwa. Wabingu mu yepa wabuwa ye ma mamre ni amani edie. Yehunu wumfidia hodu osu. Ewa manga ene mu. Obade ya dumu na wade yen kwa echa yenia. Yebesa nso eshia. Apia ene jine fidi nechi echinchim ye edema ye. Dasene, yebe san suwesia. Akram.
Then you want nephew, Emma, as a bian for
Blanny P. Freemantum, but he say pain, and young one there were layers of throne.
And son would be as if it's an animal, quite your brain, see what would turn in same with the morning.
You are a new reclamine. We are so for crowning you.
Don't want it on to Yanom Sammy.
I know Yansapo.
I want to kind of money, I can see an antacrabon idiot, and I'm quite required.
But I don't want to my effort. Nidin the same.
Nidin Obama.
Akola wa losu be se otrimu osuma en se bra tam
se fanfam ne ho ho hia na mrika sa
se be ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame